Namaskaram. I'm Kritika Srinivasan and I'm very delighted to be presenting a short concert for the Marabili Sangeeta Utsavam 2022 organized by Sri H.L. Kumar of Kalaprashala in jointly with Sri Subramanian Ramachandran of Homage to Mysavasa Vacharya Facebook page. So I'll be starting off the concert with Varnam Navaraga Malike Adhikara.
Da 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 da
Tanjavur Quartet and Radha Purvi Kalyani set to Misha Chakutala.
¡Gracias! Govindam tere manam bhava sagar tarakam harim govindam bhajare manam govind sadachatyam nityananda bharapradam govindeti sadachatyam nityananda bharapradam avyaji govindam bhajare manam bhajare manam bhajare manam nicha bhakti saubhagya bharito bhakta vatsalam govindam bhajare Yeah.
ما
Yeah. Jayatu, 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 Jayatu.